Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marguru, umid laram che Akhtar ba tol enjoy kawai. No zama da set home da mubarak ki wakhlai zan sara. Meherbani kai video share kayo. Akhtar mubarak ira la comment kara kai.